Tuea ki tēnā, I kōrero tahi māua ko te mema o te Tai Tokerau a Kelvin Davis, kua hoki mai I ana haerenga ki ngā whare herehere o Villawood me Christmas Island. He mea autoia ki aia te tūtaki ki ngā mauhere no Aotearoa nei, a no te rā mere rānu, ka whakaetia ia kia kite I ngā mauhere e waru. He tūtaki hanga I whakatūturu I ōna wehi mo te papawera o aua whare rā.
E pukuriri ana rātou, hia kai ana rātou, nā te kino o ngā mahi ko mahingia ki rungi a rātou e weriweri ana, mātaku ana. Tō rātou hihia, mehe mea ka tai ki tēnei wā, e whakarohi ana rātou, kia whawhai a porotehi, ara, ki te riot. Koia te nui o rātou pukuriri I te mea e turi ana ngā tāringa o te kāwanatanga ahi Treria, Turi ana ngā tāringa o te kāwanatanga Aotearoa kia hoatu tētahi paku āwhina ki a rātou. Nā reira, aroha atu ki a rātou. Nā te tino tāwhiti, rātou I o rātou whānau, e moke moke ana. Kua nui te aroha mō rātou.
Ki o whakaro, ka takahi wera momo here āhuatanga I ngā tika waiwai o te tangata?
E takahi ana I ngā tikanga tangata e ahi Treria, ko ngā patutanga, ko te kino o ngā kai, ko te kore rātou e tai, te kite o rātou roia. Wetahi e hihana kia whiwhi rongoa mō wetahi māwiwitanga, wetahi mamai e kore e tai, te whiwhi I ngā rongoa. Wera āhuatanga katoa. E pēhi ana wēnei tāngati, o tātou whanaunga, e pēhi ana rātou ki raro.
E ahati ana o tātou tangata e te kāwanatanga o ahi Treiria, haunga no te honunga I wānga I o tāua whenua?
Hoha kino ana hau ki ahi Treiria. Kā nui ōku whakahea, ina nahi rā nāku I tuhia tētahi reta ki te premier o ahi Treiria, e whakahea ana tōna kāwanatanga, e whakahea ana ona ture, e pēhi ana o tātou whanaunga ki raro.
Kei te mōheo rā nei koe, e hia katoa ngā tāngata no Aotearoa kei te mau ki reira, ka mutu tokohia he Māori.
Rua rau, ngā mauhere katoa kei rungi te mautere o Krihimete, nā rātou I homaingia ki a hau tētahi pepa I hainatia e ngā tāngata no Aotearoa e inoi mai ana ki a hau ki a rapu tētahi roia hei pīkau I tō rātou kēhi. Whititikau mā rua rātou I hainatia I taua reta ko te nuinga he Māori. Mehe mea horekau he Māori, he whanaunga no te moana nui a kiwa. He rua rua noiho ngā Pākehā. He ai ki ngā mauhere. Kei te hoki, ngā tāngata kē ki ahi Treiria, te whenua ahi Treiria, e mahoe ana I ngā tāngata no Aotearoa, no te moana nui a kiwa, ko ngā kiri praone e noho ana ki rungi te mautere o Krihimete. Te āhua nei he kai kiri tēnei.
He aha o whakaro e pāna ki te pānuitanga Amy Adams ina nahi nei?
E hara ona kōrero e kōkiri ana I tēnei take mō ngā whare herehere, e kōrero ana ia mō ngā mauhere e putani te whare herehere I rungi te parole, kātahi ka whakahokia mai ki Aotearoa. Kua roa rātou tō tātou kāwanatanga I te mōhio ki tēnei āhuatanga, engari kihai rātou I te paku aha, neke atu I te kotahi rau whititikau ngā mauhere ko hoki mai, I ahi Treiria, e haere wāte ana I ngā hāpuri, ko ngā mōreareatanga mō ngā tangata tutu tamariki, horekau I te mōhio keihea rātou, noho ana rātou kihea ki te taho ngā kura I ngā wāhi tākoro rānei, koia te raruraru e hia ke ngā marama ngā tau Aotearoa, te kāwanatanga Aotearoa, e noho ana kei runga o rātou ringaringa.
Nā reira, he aha te otinga, e aha ana koe ki te kōkiri I tēnei take?
Ka kōrero hau ki tētahi roia kei roto ahi Treiria, e inoi ana ki aia ki a whawhai, ki a pīkaungia tēnei kaupapa, ko tuhi kea hau ki a Malcolm Turnbull, te premier ahi Treiria, ka tuhi a hau ki a Hone Key. E aki ana hau I tō tātou kāwanatanga ki a kaue tautokongia te tono ahi Treiria, kia whiwhi tētahi tūranga ki rungi te kaunihera tikanga tangata ki rungi te United Nations. Ki te mehemea ka tautokongia John Key I a Malcolm Turnbull tōna tono o taua kaunihira, ko tāku whakapai e ngoi kore ana, e kore take ana Hone Key, me tū ia hei premier mō Aotearoa katoa, ahako ona tangata noho ana kei konei kei Aotearoa, noho ana ki hea rānei, mehemea kei rō wharehirehere rānei, me tū ia hei premier mō tātou katoa.